Okay. Lucksy, summer love. You know, Gaza. Zachikondi chako besi ndi takumfesa Dika gani zila mene umandi kondera Ukala ngati nkunta ndi nchelepe Zima nyadilitsa ambuye ama kondwa ngati wati migiza Tie watu makola kakuone poti alipo ena Okonda chuma poti chuma chimata Chikondi si chimata ndafuna ndi kufuse Unabwela kwatu makolo anga iwana kukonda Abale ako inanandifira Chasala chake timange ukwati hani Remote langa ndi iwe Andi iwe Ndi mamukonda ndi iwe Andi iwe Remote langa ndi iwe Andi iwe Ndi chite mwiko changaka Achangaka Kuyu soja mwana zipota akulu wawa Ngati mfula banda kucha kukwasa mawawa Achea angodusa apa osa panga wawa Uku akumfela kanyimbo kamaka wawa Kuimba za chikondi ndiye ndi mafa ukoma Ngati ndiwo mafuta acha akukoma Kazi wanga fenya from Ethiopia Chirumba chaku apia Mwina lelo lomweli no kakla kunyumba kwanu Kukaja mode kansima ndiwo yanku Utanipela nkuku Icha umaziwa ya shilo kolo Moyo wako pe Remote langa ndi iwe Andi iwe Ndi mamukonda ndi iwe Andi iwe, remote langa ndi iwe Andi iwe, nichite mwiko changaka Achangaka Sindi nangodusa moko manda chola mkwani Nima funa ziku ona daily daily Bode yako ndiyo suna ngati daily body Nkope yako yosala langati mpenda zoo Antu ambili akuti wapa ndiwe zoo Akulu upanga mwambi atichipa zoo Inendeka sindi iva mpaka kwa hallelujah Moyo wako benga di Queen Elizabeth Nza kusinda pindi kuzaka la sobeti Ndi yanga ya mabiti sokolo kala beta Ndi kutenga kukia iwo kuzatikai Undidikile kaye ngati kwa kayaye Remote langa ndi iwe Andi iwe Ndi mamukonda ndi iwe Andi iwe Remote langa ndi iwe Andi iwe Ndi chite mwiko changaka Achangaka Remote langa ndi iwe Andi iwe Ndi mamukonda ndi iwe Andi iwe Remote langa ndi iwe Andi iwe Ndi chite mwiko changaka Achangaka Lucksy beat forever